Does Ngizwe going?
Who's that?
You don't know Ngizwe?
No.
But he said it's the president.
Eh?
He said he's the president, but he don't.
Oh, well, listen, I don't know. But that being said, no.
There is a man called Ngizwe in KwaZulu-Natal.
Oh.
So he said it's our.
Is that what
president.
I've been reading on Twitter?
Yes.
Oh, okay. Sorry, I didn't click. I didn't connect.
Yeah, the stupid guy.
Yeah. Yeah. Awesome. Yeah, but no, he's definitely not going to be there. So, yeah. Awesome.
Ayi, awakahle mkhulu, awakahle ngizwe, omancane, somathuba. Ayi, usakhathala ngosomathuba. Kwathi pheze, kahle mkhulu, hey. Andibona hlala phansi nje nanithule libuya njengabanye. Ayi, kahle madoda. Hawu, ancane. Ayi, kahle mkhulu.
Akumuntu osothuba njengawe, osomathuba njengawe. Awazi ukuhambe uthintitha bonke, omabengane, babanye abafana, sebengathintitha, balahla, bamuphimisa. Njengemvomve yamathambo emvuno kwalokho wena uzothi itombi udakiwe yazidlala wena msoco kwalokothi nje udunguse phambi kwabantu ngathi awushethaphile awona msoco anoke liba ngemfuleni bafana liba ngemfuleni ingazi lokuthi liba ngemfuleni siyovuma-ke umsiza lapho ngiyokhipha isithole simithi hayi, labasimbe noza, ukhipha umuntu elayinini ekliniki, ekhalelwa igane, shit, hawu, ngekhathi nakwasasa nje.
Hey, akekho ngazi ukuthi uMbalula udla imali yamathuna nomkakhe. Hey, uMbalula lo, hey, umkhwebane uphethe iripoti eshoyo ukuthi uMbalula must fuck off, zigede, hey. Hey, uMbalula uphethene esandle, akabhekwe, akaphenywe, ukuthi uphethene esandle.
Oh yeah.